Uma sebengenile emkhumbini nayo inkosi uKristu wase uhamba umkhumbi uthe uphathi nolwandle wase kuvuka isibhungubhungu sase sivuka lithe lami iBhayibheli lithe mase sivukile base besuka abafundi bakhe sebe inkosini uKristu uthi wabase beyivusa yayilele bathi uShembe uyalala uNkulunkulu onjani olalayo inkosi uKristu yavusilela kabo uNkulunkulu yayidla nabafundi bayihlala nayo ngithema ngihlabelele ngathi inkosi yehle ezulwini yaba njani yaba umuntu ebantwini bayivusa inkosi uKristu ilele kodwa isivunguvungu siyavunguza olwandle bathema beyivusa yayisiveli relaxa inkosi enkulu yasezulwini yathi kuphi ukukholwa kwenu na ngithi noma sebesho bethi beseyephuthixo wakho ubabuze ukuthi okwami ukukholwa kusiyephi na ngabe ngibuza khona ngoba inkosi uKristu yayinabo phakathi emkhumbini kodwa savuka isivunguvungu ikhona nawe ukholwa uhamba ungezwa kuthiwa sakhiwe edwaleni nabasedalweni bayazanyazanyiswa kuze kubonakale ukuthi ukukholwa kwabo kuqine kangakanani akabo uNkulunkulu ma benayo inkosi uKristu phakathi emkhumbini usunyakaza umkhumbi iyavuka inkosi uKristu iyabayeka abantu ababenyakaza benyakaziswa umkhumbi iyawuyeka umkhumbi owawunyakaza unyakaziswa ulwandle iyaliyeka ulwandle olunyakazayo ngoba linyakaziswa izivunguvungu unjalo uNkulunkulu uyiyeka zonke lezi zinto engathi ziyakuhlupha abesebhekana ngqo nenkinga lapho ivela khona wayesebhekana nezivunguvungu wayesesithulisa sasesithula akabo uNkulunkulu angishumayeli kodwa ngithi noma unayo uThixo uyakwehlela okubi ngoba ilapho sukuvivinywa khona akabo uNkulunkulu emzini asephameni kufika intombazane ilethwa kubaba mkhulu inkosi enkulu asephameni umprofethi uIzashebe ma befika nayo le ntombazane yayishawe inyoka base befika beyithatha beyisa kuShembe bathi wena Shembe sike sizwe ukuthi nabashawe izinyoka ma befika kuwe bayaphila yavele nje inkosi yamisa isandla yathi manani lapho ningabe niseza nalomntwana angeka sasinda ithi ngobe ezulwini kwalotshwa ngaye mhlazane edalwa ebekwe esini sikanini ukuthi elakhe ithunya lisemazini lenyoka uthi mhlazane edalwa kukhona into ongeke uyishintshe noma ngabe uthanda kangaka mayadala ukuthi iyokwenzeka iyenzeka lozalo bangaye mhlazane edalwa simbeke esini sikanini ukuthi elakhe ithunya lisemazini lenyoka kodwa ke yathi incwadi wo kuwena ophangayo ungaphangiwe kuthi angithi wo kuwena odubula ungadubuliwe kodwa incwadi ayisho njalo ithi wo kuwena ophangayo ungaphangiwe ngoba uyothi usuqedile ukuphanga kwakho uphangwe nawe
angikhaya emphakathi elikhona awulim ufihliwe inkazi yami
Wale kanjalo bakamkhulu umprofeti kule ngoma uthi ikhaya elimiphakade likhona uthi kodwa lifihliwe inkazimulo edlulayo ebonayo engagcinisi umphefumulo ami uyazi lamazwi kabakamkhulu umprofeti acisha afane nalamazwi azowafunda lapha akhulunywa uPaulu funda abaseKorinte besibili isahluko sesihlanu uthini uPaulu evesini
ngokuba siyazi
uthi uPaulu ngokuba siyazi
uma
indlethu le yasemhlabeni le idokodo ichithekile uthi kodwa sinayo indle yakhiwe uThixo engenziwanga ngalezandla zami kaBaba uNkulunkulu kodwa le ndlu kuthiwa iphakade zulu uthe ushembe la ingomeni uthe ikhaya elimile phakade lifihliwe inkazimulo enjani edlulayo iyadlula le ndlu yasemhlabeni eyidokoda kaBaba uNkulunkulu uthi uPaulu mayichitheka asazi ukuthi khona indlu esezulwini engakhiwanga ngezandla zomuntu eyakhiwe uThixo ike yathini iNkosi uKristu yathi ikhaya likaBaba linezindlu eyiningi kaBaba uNkulunkulu
Nawe muze amaNazareta Nazareta lapha siyakhona Nawe muze amaNazareta Nazareta lapha siyakhona ukazimula aphezulu awelanga enyanga ukazimula aphezulu elanga
Anginakile ukuthi iprogram yethu isiya ngasemaphethelweni ami.
Owe amaphulo hulu nabana yena bangane maba anjiwe owe Oh, isandla sakho